Jubilee wanatukana rais. I would like today rais asimame aseme jina moja alitukanwa na watu wa Jubilee. One, hakuna. To challenge the president or to have different opinion, si kusema wanamutu.